Tauya Kwamuri tafugama takange tapumu kakure ishe inzwai minamato yedu tatsoka vana venyu kumusha. Tauya Kwamuri tafugama takange tapumu kakure ishe inzwai minamato yedu tadzoka vana venyu kumusha.
Azishe munonzo akuchema kwedu Tauya Kwamuri tafugama Tauya
Tauya Kwamuri tafugama
Minamato.